Yasmina, guys, I'm worried. I'm really worried. Ngamantombazana amahle. Ukuthi kamampela kamampela emhlabeni. Is that all that you have to offer? Yeah? Your beauty. Kamampela, your beauty. Okay, yeah. Your so-called base. I'm a CFO. I'm a COO. I'm a CEO of bigger companies. But rather my X5, but rather my AMG. When ufuna ba yi girlfriend yalo umuntu loyo. Ufuna akhomithe kuwe. What do you have to offer, Nana? Singa kuphela. Ayisebenzi kanjalo. Yazi ayisebenzi kanjalo. Uyakhathala lo mfana. Because awenzi license, awenzi lenasi. Into yazi ukufaka makeup, ufaka ama eyelash, ufaka matte lipstick. The ins and outs of makeup entsha ephumile expirele e flaky skin and all that is as you are away. But in terms of life progress, I was next dololo. Career wise, I was next. Une certificate sokuzalwa ne card la se clinic. Mhlambe lasha nomkhuku or lathelwa itiye kokwakho or umdoko ka kokwakho. That's all you have. Uzomu offer ibunu. Wazi ukuthi kumele uthenge lanjare. Uthi mawulele nayo ube ngathi uyathweka. Hayi sisi. Bese ugayi azitholela ke umubiza wakhe. Umibiza weloya, umubiza wodoctor, umubiza ka mistress, umibiza ka nurse. Bese uyaqala ke wena muhliza. Uthi umdlisile. Akamdlisanga. It's because naye lo mfana une target. Uthe makazibheka lasuka khona, wasitshela ukuthi akafuna ukubuyela khona. Babonile abazali bakhe maybe behlupheka, there was one breadwinner, and then akayifuni loo nto leyo. It's not him being selfish. Yes, he will provide, but then ungamdrain. Ungayilayifini yakhe nge-intention yokuthi must provide. Umntanakhe na, awusumntanakhe, uyi-girlfriend. If your parents failed you, ungazenzi responsibility yomunye umntwana. Athole umubiza. Mubiza afika offer something on the table. Lo mfana une target, ufuna impilo engcono, he wants to afford. Cause akafuna ukubuyela lapho makhona. Akamdlisanga. Umubiza uyakwazi ukunakekela indoda. Umubiza naye uphuya ekhaya elihluphekile, ekafuna naye ukuthi makube nempilo, impilo iye phambili. Manje wena ujwayele ukuthatha, awukwazi ukunika. That is why nizosala nobuhle benu. Neibunu zenu ezingaka, nihamba ngathi niyathweka, afiko we shrapa, afiko mnyamana, we lawyer, we doctor, ka mistressi, we accountant, atati ndoda. Amuti va nge perfume ya se Edgar's 1.5. Amuti va nge breakfast ya se Max's chicken, ya se Max's kitchen. Wena wenzeni, kufuni first round. Uthola ukuthi akasakunaki nokukunaka ngaso sikhathi uyelo uyipentshisi baba usele ngoba uzimiselanga ukwenza next elifini anivuke udrive i-AMG ucabanga ukuthi uyithathaphi udrive i-X5 ucabanga ukuthi uyithathaphi mana from heaven akenzeki kanjalo vukani niyophanda sebenzani fundani impilo izoba ngcono.